abi Galatia ikigone cya gatanu. Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegembya, nuko muhagarare mushikamye, ntimukongere kuzingirwa no gutwazwa ituntu n'ubuja. Umva Jean Paul, ndababwira yuko nimwahemurwa ibikoba cy'ubugabo, Kristo atacazobamarira. Kandi ndabarira umuntu wese ahemurwa ibikoba cy'ubugabo, ndabishingiye intahe yuko ari n'umwenda wo kwitondera ibyagezwe byose. Yemwe bagomba guhindurwa intungane n'ibyagezwe, erega muhinduye ubusa gufatana kwanyu na Kristo. Muratembye muretse ubuntu bw'Imana, kuko twebwe mu buryo bwa mwemu twiteze ibyizigiro byo kugororoka kubw'ukwizera. Kuko muri Kristo Yesu ari uguhimbura igikoba cy'ubugabo, ari ukudahimburwa igikoba cy'ubugabo bitagira ikimazi. Ikigira ikimazi ni ukwizera gukoreshwa n'urukundo. Ko mwagenda neza, ninde yabateye gutezura ngo ntimwumvire ukuri? Iyo nyosha ntiyavuye kuri uwo bahamagara.
Umwambiro mukututumbisha irobe ryose.
Ndabizigiye ku bw'umwami wacu yuko mutazogira uwundi mutima, ariko ubahagarika imitima uwo ari we wese, urubanza ruzamusubirako. Ariko jewe bavukanye, namba nkibarira abantu guhimburwa ibikoba cy'ubugabo, ni igihe gituma ngihamwa. Igitsitaza cy'umusaraba kiba cyarahindutse ubusa. Icoma baba bavurunga bakikona rwose. Bavukanye, mwahamagariwe umwidegembyo. Mugabo rero uwo mwidegembyo ntimubwire urwitwazo rw'akamemeye kanyu, ariko urukundo rubatere gukorerana, kuko ibyagezwe byose bihurira muri iri jambo ngo
mukunda abanyi banyu nk'uko mwikunda.
Ariko nimwashikurana mugatabagurana, mwirinde ntimuhezanye. Ndavuga nti mugendeshwe na mwemu, niho mutazoshitsa ibyo akamemere kanyu kifuza. Kuko akamemere kifuza ibyo mwemu yanga, kandi mwemu yifuza ibyo akamemere kanga, kuko ibyo bihiganwa ngo ntimukore ibyo mugomba. Ariko namba murongorwa na mwemu, ntimuganzwe n'ibyagezwe. Kandi ibikorwa by'akamemere kacu biramenyekana ni ibi: ubusambanyi, ibihumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigwamana, uburozi, ubwanzi, intonganya, ishari, ishavu, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuburema, kudandahigwa, n'ibindi bene ibyo. Ibyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazora ku bwami bw'Imana. Ariko ibyo mwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kumwizigirwa, ugwa neza, ukwirinda, ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Kandi aba Kristo Yesu babambanye akamemere kabo n'ibyo gahamiye n'ibyo kifuza. Namba tubeshweho na mwemu, tuyoborwe na mwemu. Ntitwifate uko tutari ngo twandurutsanye, tugiriranire ishari.